nyumba ya laji. Vidi Gordon,
Bola Andikonde,
DJ Slay,
Madata la la
Bola
Andikonde, Vidi Gordon, Sergeant Kago.
Sidukula badaka ya kalankazi wa gulupazi, kaya kalankazi wa mutunga tindasi, kaya kala wapoko songa doja nila mabasi, kaya kalo kulisa lepo mpelo chainizi. Slay, sindi kusamala, kaya kala wa mutunga tihamala, nikapeza nimala, zandu sindi kusamala, kaya kala wa disonga tibola tamela, kaya kala wobo nangati tsekela, chukoni sindi mumano kupo tuluka katsokela, kaya kalo nene pangati anachekela, nyimbo ya chikondi kumvela ndi mupekela.
Kaya muziti kuti siti kukalana, Bola zaifeyo siti mayambana, ngati super glue kuchita kumatana, ngati pachibale kuchita kufana.
Bola Andikonde, konde, konde ine, Bola Andikonde ine.
Kala wantali, ineyo wamfupi, ofala sasitali, niso kwila chupi, hana maski, kathendi shupi, Bola Andikonde, sampase konja sipi, chikondi siji onankobe, believe me, nkazi ndi nkazi, Bola wabwino sipi, kaya kaolo nkulu mutu wankongo nga DTV, Bola kale positive, no HIV, ndeba jakako alibe na zonchito, kaya akala love, kaya ndi wapanchito, kaya musindi nena wa mwendo nga dintiko, Bola Andikonde, zinazonde zako. Kaya muziti kuti siti kukalana, Bola zaifeyo siti mayambana, ngati super glue kuchita kumatana, ngati pachibale kuchita kufana.
Bola Andikonde, konde, konde ine, Bola Andikonde ine. Bola Andikonde ine, Bola Andikonde, konde, konde ine, Bola Andikonde ine.